Shimira Ndi kumwe nawe urarinzwe zawadi kumwe nawe urarinzwe.
Yari bu, ni wigo, rogo tana. Yeah.